Aha kua nā rangahau e hou e mea ana. Kua rite a Aotearoa ki te ū ki te reo Māori I nā kura, e whakahē rawati ana taua tūtohina e Minister Kelvin Davis. Me tana whakapono, kāre anō kia rite tēnei whenua ki taua whāinga. Engari, te whakaae atu a te taura whiri, a nei tā mātau karere take tō rangapū a whasitiri te wake.
Hore kaua ngā hiwi a panui mo te whakaae ki ngā kōrero a Minister Kelvin Davis, kia kaua e whakaturengi a te reo Māori ki ngā kura tuatahi.
Kia mātau tonu e te tiro ana ki ngā tātauranga, e kōrero mai ana kia mātau, e hika mā, ko tai te wā.
Me te aha, he nui noa atu ngā taunakitanga I tua atu o tatauranga Aotearoa e whakātua nei te hiakai o Aotearoa ki te reo Māori.
I tērā tau I ki mai tā mātou rangahau I te taha o Colmar Brunton, waru te kau mā toru orau o Aotearoa katoa, e tautoko ana I te reo Māori hei wahanga matua o tō tātou tuakiritanga.
Hei tā te kaiārahi takirua o te Pāti Māori e mirimiri noi hoana te minita I atu mata whānui I mua atu I ngā kōwhiringa pōti.
It's bowing to public pressure, and the public pressure isn't its tangata whenua, and that's a real shame.
Nō tēnei wiki tonu whakaputā e a tatauranga Aotearoa I tā rātou rīpoata oranga. He toko toru I te toko rima tāngata e tautoko ana kia noho mai ko te reo Māori hei kaupapa ako I ngā kura tuatahi, hei tā ngā rewa peka, me koke.
Aotearoa is not only just ready again for mātauranga Māori in our education, in our core, it should be across everything. And if not now, then when?
Kua huri te tai ki te reo Māori e pari ana I tēnei wā nei neha. Tērā taku mātakitaki te kingi raiona reo Māori, me te nui me te pai anō hoki o taku ki te ngā tui tērā. Kua huri te tai ki ngā kaupapa Māori pēnei I a matariki.
Horekau te minita Kelvin Davis mo te wātea ki te kōrero ā kāmera I te rānei engari e ai ki te tahi pānui pāpāho. Horekau ia e hihiana ki te whakakotiti I ngā mahi whakarauora reo Māori nā ngā kupu whakawhiu kā tūpono rere. Me te aha ko te whainga matua, kia matomato te tupu o ngā pukenga reo Māori I ngā kaiako o te motu.
It's disgusting that he is making that an excuse for not having any progressive strategy, and that's a real problem.
It's about integrating or normalising te reo Māori in the classroom.
Aha kua te aha ko te whainga te kāwanatanga kia kotahi miriona kai kōrero I mua atu I te tau 2040.
Tēnā koutou, kia ora mai nō tātou.
Whatitiri te wake, te Ao Mārama.